kira e kirenye Usumani serifu haidara Madani dede basitade Dogo nonu yo ukanu debena Baniga ya fane mami feka kumo dogo no denu yo ukanu debena Sangolo dara dusugun kanu dela Duguma kolo dara dusugun kanu dela Dogono de nu yo au kanu de benna Ne yere ye dogono de ye Dogono de nu yo mi faka kuma Kira jogo be dogono na ala kira jogo be dogono na ala biga wasa dongodo Sirifi deu no fe Dogono deu ye horo ye Nui kanu ngouti tara ye Awe lai du ka ala ye Kauwi sirifi deu nde me Ka ala ka tine sangoro ta Dogono denu yo Nena na bau ye Sosi jana anila wangu nyumana Ala kau so kene ala anila wangu nyumana Nye danga dentano Ibi tilaka nimisa Nyama ko dintanu Ibi tilaka nimisa Niye horo dintanu Ide nimisa fuga jieba Dawana de uye horo ye Aude molu ya fuga jieba Aladu na 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 bauye, yere wolo deu na 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 bauye, nakama deu na 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 baula. Alu akinga na baufu kau barigata kau wali nyumando. Mamba ne baufu mugu tarikandu kau wali nyomando Duanza togo no ne baufu kau barigada kau wali nyomando Duanza togo no ne baufu mugu tarikandu kau wali nyomando